Unevidiyo madonna kwindrame ezi benefits zeli ice bath kakingundizame 9 minutes full ndasethi alarm yam qoma yanza ibonisa masinandeluke ngojuni mna anawohlula umgenge ndandiqubha elalini nezilalini funa namakhaya siqube edamini kubayo foyeni indehlula yathi uba ndithi 8 minutes 50 yaboma futhi sakuma ndiphumele ndiyabanda abade abeshushu lamanje ndaqona uba ndiqube ihayisi oye ndazama ungena ngelaa hlobo sasingena ngale damini ezilalini uba ke sasingena amanzi abande kodwa emva komzuzu emakhaya ndandiqubha eqolweni mani mna kwizile ukuba abeshushu emva komzuzu ungevi naloo ngqele fondini ndizama uqoma oyini funi oyini vumisa unyamezele funi yini yehla yehla ndizama uphefumla andanga ayabanda qha qha ndiqondwa nci ndayibonisa le nto kanti ndizame 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 kudeke kuzameke ondeni ingqele ingqele funi ingqele ingqele qhaqhazizele naqhaqhangqoma ndizawunyamezela nofane nawuhlulwa 9 minutes noko ndizame ndinyamezela so ibhafu yambo sayindanga njengam so ndaqoma ndiqale ngomqolo ndizame kufaka nendawo engenayo ndimdemos ondiyeni ndizame uzithoba phanje ndizame uthiya nesiqusi amba yini ivumi zam nyamezela ondiyeni abanda le nto heyi nyamezela Oh, we won't bomb us. What? Nah, man, we don't get caught up. We're not nyamezela. Are you looking at us? You're kind of an animal. Queen about the tongue, I have a tea hypothermia. God, okay. And I'll end in the mandy, Leo Baka. Young on your purchase. I'm a foot in Zimbabwe. I'm going to my wee. Him wing like I am, the corner, I call him. The cotola up and all me, I'm going to my room. I'm going to am and change and fucking out with you. He has given me by full board. Sawubona ke ngoku bayizawuza nale samabhoni nantsika Did what I had to do just to feed me What was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands and play your own hands And play your own brand And then you feel like you don't know what you got to do The rest of the 9 minutes No, you save up until you pay 10 minutes No, man, you don't know what you got to do Zamu kona, ema gani tali na gani ngombe ya ndienze lino ngati Kuwane ndia itana, ndia mandili Mandia mgele, mandia mduyo ba Nega manu kube Be uncomfortable or umzuzu kodwa woman banda man yes asifafuni yani umkweta ngojuni kwakubana kodwa ndizayinyamezela nqonazo noma ndiyinyamezele nyani ke kungabikhona ndihlale qonde man le nto mandiyithande le ndlela like you have to like suffering you have to enjoy suffering you have to embrace suffering at some point so ngqonazo andihlale man ndiyonwabele le nto phele ke ndibe nomzuzwana ukuyithanda andiseka ndazanga qona yeyi akukho nagephu mosapistin gep efuthi sek kumnqundo mosilo mandiphame kule nto ndiphume iyabanda le nto nje xa kusithi 8 minutes 50 hayi nandisendaboma sek ndiyaligula iqulongo ndiyanikezela ayikona futhi sek mandiphume kule nto ubhanxa hayi ndaphuma ndanikezela kodwa ke noko noko ndabe ndiyizame nenye ithuba manayinani so yini fundini benefits ibezitini